My name is Peter Mwawa. I am 23 years old and I'm coming from Chinawa village. Pakova nova tumakala ndi agogwanga amuna ndi akazi amene anabereka mayi anga ine. Tsogolanga ndimafuna ntazakhala businessman. Businessman ndimafuna ntamapanga ndi yogulisa zovala. Ineyo ngati wachinyamata ndimafuna kudya kwathu kuno kuti asintha makamaka kunkhani ngati zimene zizi za kukwatiwa mwina ana adakala chichepere ya kusira sukulu pa njira omwe ni mavuto akulu kwathu kuno pasikana ndanyamata kwathu kuno amene ali pa chiopsezo kwambiri ndi asikana pachoti paiwo monga ndanenena kale kwambiri amazitenga kuti iwo ndi osalira basi amazidelera kuti aina sindingakwanisa kufika pacha. Komaso kuwalimbikisa kuli apo pomapezeka kawirikawiri mmagulu achinyamata kuti mwina azitha kumva uthenga ndi uphungu oyenera. I'm a peer educator and the youth club yang in midday youth club and the ukalabu kwathu tiliko anthu ambiri ndithu ochuluka ndi ambiri mwayiwo ndi atsikana. Activity imene ndimasangalana nayo kumakalabu kwathu maka kwambiri ine ndimakonda ma drama. Timati tikakumana ku youth club kuja timatha tikapangapanga masewero achimakhala ngati ma training ma practices ndi timatha mwina kuyitanisa msonkhano timatha upita umene paja basi ukapereka uthenga wathu uzera mma drama na kusintha ndiye tabweresa ndithu chifukwa nkhani ngati zimenezi zinkangokambidwa ngati nkhamba kamwe chabe koma kuyamba kwa ma youth club omwe tinayambisa ndikumakumana ndi achinyamata ambirimbiri ndi uthenga umene timafalisa pali kusintha kwakukulu umene kwachitika pakati pathu ndi mudzi wathu ndithu wasintha. Ngati chisanzo mbiri kapena nkhani za kukwatiwa ana adakala chichepere zimene zofacho timaperekapereka uthenga kawiri kawiri ndi mwina mafumu komaso makolo amatha omayi akhala amanyazi ya zakhala zochitika ndipo tazionapo zochitika maukwati ana achichepere akutesedwa ndithu kubwereraso ku sukulu. Ndiye ndimati ndikapanga drama iyayi ndimasangalani mazoti moyo wanga wasangalala ndithu ndafikapo.